Ninguru novuga yincha mugongo inkuru babaje ibabaje ahuri hose ndazi uyumvise waza kubabara bivanye niyariyo numuririmbyi basanzwe bita Berry Music muramuzi muri indirimbo Melana muramuzi mu ndirimbo Angelina muramuzi noneho numusora bikora neza cyane gose muri industry ya music hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi novuga yuko aheruka nejo kumunsi wejo aho yabura umuvyeyi wiwe umuvyeyi wa maraso umuvyeyi yamwibarutse yamaze kugira nte yamaze kwitaba umuremyi yamaze kwitaba imana novuga yuko birababaje cyane kubura umuvyeyi ariko akomeze kwihangana nka Isaac TV twashimye kubashikiriza ino nkuru kugira ibashikire namwe aho muri hose ni Berry Music yabuze papa wiwe kuri uno mwanya nyene reka tugerageze kumurondera nka Isaac TV dushobore kuyaga nawe tumubaze ukuntu vyagenze vyose reka tumutelefone Berry Music dushobore kuyaga nawe tumubaze ati ndotongere tumugira ati condoleance kuvyashitse ni hatari vyose twese niyo tuja ariko imana ibandanye kumuha ubukomezi bwo kwihangana agerageze kwihangana kubura umuvyeyi ikintu cyoroshye
allo Berry Music
yo fresh
umeze neza
namahoro mutana namahoro
ini Isaac TV kwira ku telefone agira dushobora kuyaga ejo 2036 niho nabona upostinga yuko ubuze mutama wawe w'amaraso eske dushaka kumenya mbe vyo bari vyo kuko tumaze kubona post wawe dutegezwa kuba tuyumvira yuko ari vyo ariko ntituzi ko ari mutama wawe w'amaraso nuko
egome nivyo
yoba yapfuye ku munsi weju canke vyo vyagenze gute mwagi kubimenya sangapi
yapfuye ku munsi wejo kuko yari yagiye mu bitaro mu gatondo urumva yari arembye cyane hama yitabye imana mu masaha yo mu ijoro
mumaze kumutora kwa muganga aho mwasanze ye bamutoye iki kwa muganga cyane indwara yari amaze imisa yari asanzwe afise cyane kwa muganga bamutoye indi ndwara
bamutoye indwara zibiri yari asanzwe agwaye foie ama na bamutora kandi insuffisance renale umva yari arembye cyane nicyo gituma
pole sana musaza n'ukuri ndumva ni ikintu kitoroshye ucupfanye nk'umugabo niko bigenda mu buzima twese niyo tuje
yatari ni yatari muto
hajya muhira mwari musanzwe umuvukana muri bangahe
muhira turi isi ariko ubu dusigaye turi bane kuko abandi baragize mariage
ndumva ni ikintu kitoroshye ariko usanzwe ufise umumama aracyariho
aracyahari
nakundi mukomeze kwihangana n'abo muvukana nibaze yuko urashobora kubura ikimuga imana ikabandanya guhezagira ugasanga icyo mutama yagufasha uraronsa abandi bantu bakwitaye kuko inzira z'imana zirenga igihumbi
egome imana ikumwe
natwe ni Isaac TV donc umuryango wa Isaac TV wari kuragerageza kugira bahumurize nyene mubandanye nyene gusenga nyene tu gusa mwihangana ku vyashitse niko bigenda nta kundi hama ugira umunsi mwiza ndetse nawe nk'umuhungu zobandanya kwitaho umuryango wawe gise tuba tugutelefonye kugira tumenye ukuri guciye kuri wewe nyene kubura ama ugira ibihe vyiza imana ibandanye kuguhezagira ivyo wari uronka uzoronke gusumba
egome murakoze umunsi mwiza namwe
sawa Berry Music wihangane condoleance kabisa
safi cha grand frère
sawa
Yes, yari Isaac TV tatugerageje kuvugana na Berry Music nyene kubura se urumva yabuze papa we wa maraso. Donc yari ma post menshi tatumaze bisi tubona ku vejo amasaha menshi yagumagaruka mugabo twashika kumenya ukuri ariko kuri turakumenye Berry Music muramuzi mu ndirimbo Merana muramuzi mu ndirimbo Angelina yarayabuze nde yarayabuze se wiwe bivanye no kuba mutwe kwa muganga baramutora indwara marapfa mumvise asuzwa bavukana bari 6 asigaye ari 4 gusaba bamuhira abandi bararongoye abandi bararongogwa reka tumwifurize imigisha no ubuzima bwe bubandanye neza cyane gose isha tahora ronka cyane cyo yahora ronka kuri papa wiwe aza kironke bice kuri wewe wowe mukunzi wa Isaac TV wowe mukunzi ukunda igihugu cyawe ukunda kila muntu wese nimba ari cyufise muterere beri muziki yabuze papa wiwe yahora mufasha yahora mwitaho muri vyose nimba ari cyufise tumufashe tumwiteho yaba imfubye kora papa wiwe ntabe imfubye kutubura twebwe murakoze yari star boy kuri mic za Isaac TV mugira aho muba mwubahwe turabakunda cyane gose nibagire kugira share subscribe comment na like turabakunda ciao ciao
Isaac TV oh.